Sanbarani, and welcome to the 21st episode of Getting to Know Your Artist with me, Umongezi Thelezi, and I'm having a good one, having a good one.
Hello, hello, this is Blue Studio TV. Mulile guys, siphathele khona ke obumnandi. Gama lami ngulungile. Asihambi sodwa namhlanje, nangiyabona ukuthi siphathele uGuy la ohlezi eduze kwami. Owaziwa ke ngoTebza, sabonela bhotwana. UTebza nje asichazele kabanzi ukuthi ubani, uqhamuka kuphi, mhlambe akhiphe negama lakhe langempela because uTebza phela igama le stage.
Igama lami uThabiso.
Usuqalile nje ukungena kuwona umkhakha wakho wokucula, waqala nonyaka, waqala nobani abantu abagqubuzela ukuthi uqhubeke
nempilo? Okay, uqala kwami ngaqala ukurekhoda sahle 2017 yami, ngirekhoda kubhuti uMzese yami, uwena nje wangigqugqumezela kwayo yonke into engenzayo ehlanje.
Since uqale ngo-2017,
Performances for in the singing performances. Yeah, you know, once he totally supports what you say,
kulengoma osuyibhalile yiphi nje oyibonayo noma oyithandayo noma ubonayo nje ukuthi noma abantu beyilalela nabo bayethokoze ukuyilalela?
Okay, kulezi esengiyikhiphile njengamanje ngisho ukuthi engiyithandayo, okay, personally mina ngingasho ngithi okay uthando cause ngangideliva i-message ethile but then efika kahle ebantwini
talking of uthando, wakhuluma ngawe noma mhlawumbe wakhuluma nento owayibona yenzeka?
Ayikazi ndela kuqondane into yokuthinto ebheni nami sobabafowethu nabhyanga nazo nokuthi-ke vele siphile esikhathini sokuthi iyokiyesiwahlahle ebhena nenhlela kuthanda so konke besekhilamisana ngomeni
and siyabona impela ababukeli ukuthi izinto zisihamba kahle icele futhi siphinde sinibone uma sibuya ezimakethi.
Sisekhona lana kuZulwini Studio TV sihlezi naye-ke uTebza guys, uzasixoxela-ke laphana ukuthi ushaye ingoma ethi uthando. Usafuna ukubuza nje ukuthi njengoba uthi uthando, xa usichazela kabanzi ukuthi ubuthi uthando lwenzeni noma iy'nkinga ukuzisho ukuthi nimele?
Okay, uthando ahlahle ingoma umjithe like okay uyithole esesothandweni othando lwakhe. Okay, othandweni vele kuba ney'ngqinamba, so uthole ukuthi ukade empilweni yakho nje abantu bekubuka ngenye indlela but then usumuthola lo muntu omtholayo ekwazi ukubonisa yonke into ngendlela ehlukile kwawena, ukwazi ukugcine ukuyithemba lo muntu futhi awunami kunezinto engikwazi ukuzenza. So ingoma nje engalokho
kanti futhi nengoma ibingahambi yodwa, ibihamba nengoma ethi intando. Wazi ngentando mhlawumbe yini yakwenza ukuthi uzubale ngentando nje wena onguwe?
Intando umuzi kahle kahle oshaya phansi nje ukuthi ukufa kweyona ekhanda lidume impela. So kahlahle-ke la khona umjisa uzizwa esethanda le ndlela ukuthi kwayena akasaqondi noma sewukhona ukuhamba phambili yini okuyintando, sezocabanga izinto ey'ningi kuyintando.
Ha, iyezwakala ke ngicela ukubuza ke uthe ukhiphe iEP and ama track of four right
sasebenza
kuyo sasebenza kuyo mhlawumbe awunawo mhlawumbe iyihloko zeyingoma noma sadecide nzala
okay njengamanje sarekhode ezokuthuma ngicabange ezofuna ezinesikhathi lezi ezokuthuma khona la ngikube bomvu hhayi uzokubeke ezohlezi oshaya umhlanganiso kube khona enye esadlala ngesifiso like nje iyifiso esingabantu sonke sibhena ney'nkinga so kulezo y'nkinga sonke futhi for sure emakhanda sisebenzele ukuthi sishintshe amakhaya so ingoma nje ingalova ukuthi ushintshe
hayi ngathi uyayincoma kakhulu lethi ngube bomba awusitshele ngayo ukuthi kwenzakalani ngale ngube
bomba
ingube bomvu sisebenze kuyo noma sethu ingube bomvu ahlahle ingube bomvu ingusisi omuhle impela umuhle futhi ngale ndlela kodwa-ke manje bese bakhona ingube bomvu athi uma efike igqokile ekuthinte
kwamancane
manje azokuthatha konke kubeke epenini okuthanje esigijime ngaleyo
tulo ingube bomvu ayazi ngaze ngavele ngihalele ukumbona nje losisi okukhulunywa ngayo ngazi noma ukhona noma mhlawumbe bekuvele kubhalwa nje kuphela kodwa yazi cela nje ungiphe mhlawumbe umucu nje wale track ingube bomvu mhlawumbe ngizombona nje losisi ngimmajini mhlawumbe mina nje kwasiba
ihamba kanjani mawuqongele ngubo yakhe bomvu ebese ushaya umthena round inhliziyo yami dan ishaya ncane mawuqongele ngubo yakhe bomvu ebese ushaya umthena round inhliziyo yami dan ishaya ncane
ayi ayabona lwayini wakho uchaza okuningi ngale ngoma yakho kusivele nje sonke siyalangazela njengamanje ukizwa awekho mhlawumbe amagama nawe ongabonisa ngawo abantu abakhona lapha emakhaya abahleli abafisa ngelinye ilanga befane nawe nabo bedume nabo becule njengabantu njengawo
okay noma ingasesiwo mhlawumbe-ke abenze ngikwenza but then ngingakusho ukuthi noma ngabo bani if unesifiso sento oyenzayo oyenza ngokuyithanda ungakuthatha kuyo kuzoqhamuka cause kuhlezi uqhamuka but then wena phokuphelele kuthenini into oyenzayo ufuna ifike somewhere ufocuse kuyo konke kuyenzeka lokho
guys nizwele-ke konke kuyenzeka so kuta ngicela ukubuza njengoba wena usemncane ushaya umusic mhlawumbe ngasipha mhlawumbe umuntu oyi-role model nje mhlawumbe la e-South Africa yabo ama-artist nawo amakhulu obukela kuyena nokuthi one day yazi ngiyafisa ukuthi ngisebenze naye lo muntu
ngingathanda ukusebenza mlimi the vocalist cause uyena nje owenza ngathi ngayithula ngampila kwezinye izinto bese kuba
size la sibuyele emuva kubazali abazali isikhathi esiningi uma wenza izinto zomculo bake bathi uzophazamiseka mhlawumbe ey'fundweni zakho isikhathi sokufunda usungahleli ekhaya kodwa kwesinye mhlawumbe isikhathi esiningi ugcina usenza kakhulu emculweni abazali ngalokho kuwe bakwenza kanjani izinto ezimba bake bazenza mhlawumbe bake bagqugquzela
into eyenzakalayo nje kubantu abaningi vele senza into kanje cause into engakazi mhlawumbe mina ngila ngiphuma khona ngasho ngesimuntu okuqala kuyenza so vele ukuyenza kwami kunzima ukuthi nabantu beyibuke into ekhona so kunzima vele ukuthi bengibukelele ngiyenza so kodwa-ke ngoba bayabona ukuthi indenda vele khona so ukhona ukholelwa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe iyohamba
so ngabuza ungathanda ukuthini kubazali abangabasapothi abantwana babo ukuthi benze ithalentini abanalo
ukuthi nje okay cause sonke kuzalwa sifumbeze ngendlela ehlukene ukuthi umzali nomzali okay singangaba kuthi sonke cause ahlahla siphila ezweni lembayi imfundo isikhali hhayi isikhali impela kodwa kusithi sonke esinamandla okusebenzisa leso sikhali so kungcono ukuthi wonke umuntu esebenzi bebhilive kahlahle kule nto umuntu akwazi ukubhile ngaosekhen noma-ke kuyinto engabonayo kahle bantini bebavumele benze lokho abakuthandayo
ngoba sizeukuthi nike nihambe niyophefoma la mathuba enophefoma nothola kanjani mhlampe nixhumana nobani ukuze nizokwazi ukuthi ngakhona i-event nanithola ithuba lokuthi ngikwazi
oish omina ngomuntu perform kakhulu okay bengisinto ebengiyenza kakhulu ngithanda kakhulu so angazi ngithule sengiperform endaweni kodwa nikhona kuyaba ukuthi sithole abantu mhlawumbe manje bendoganiza sithinte ukuthi okay khona into kanje kanje sikwazi ukusebenzisa.
Okay, let's say kune event. Ngifuna ukubhukha. Kutholakala kuphi mhlawumbe? Bhukha kanjani?
Okay, uFacebook Thabiso Songa, ipage Thabs underscore SA, nakuInstagram Thabs underscore SA, nakuTwitter futhi kanjalo Thabs underscore SA. Then kuWhatsapp 0623083321 iphinde futhi 0623083321.
Ungabizeke number ayibizela mahhala nani niyazi ke kumele nimbhukhe ushaye umusic onthwempu nizoyizwela-ke guys.
Kuhle kakhulu-ke sijabulile ukuba nobhuti uTabs khona la estudio namhlanje. Sicela ukuthi futhi nihlale nathi nangeqephela nje layo niphinde nibe nathi. Ngingakhohlwa kusilandela kuma-Facebook page nakumamanye ama-media platforms kuZulu Studio TV. Siyabonga.